munandipatsayi. Ena mayesa ndi udolo wanga. Akati andipope nnati. Tedi ndi dolo palibeso mphwanga. Zonse zi amanenazi. Pena zimandisokoneza ubongo wanga. Kuyiwala izi zonse ndima shaina nazozi munandipatsa ndiinuyo baba. Nde Ndimayamba kuzifila. Ndikamayenda anthu aziziwa. Nthawi zambiri mtima umakana. Koma matama ndomwe anditenga. Ndimayamba kuzifila. Ambuye ndimayesa kuziletsa. Kuti ukulu wanu zioneka. Koma matama ndomwe achuluka. Mundichosele zimenezi. Mundichosele zimenezi. Anthu aziona inuyo. Mundichosele zimenezi. Mundichosele zimenezi. Mundichosele zimenezi. Ndufuna anthu aziona inuyo. Mundichosele zimenezi. Oh, mundichosele zimenezi. Mundichosele zimenezi.
Chotereji Kristu, chapa guru. Chozi wanetera ngadindi ni spiritual guru. Form of godliness but no power. Empty clouds with no showers. Chi Kristu, chosa manyamula ntanda. Choma menyama peace treaty ndizi wanda. Chi Kristu, chodi jiribe sacrifice. Zero obedience, only full of compromise. And I wonder why they never see you. Cause I'm always at the studio, I never see you. Ndizi fata pa mapazianu. True authority is found pa mapazianu. Lord, in fact, you don't have to do anything. I need to decide to make you my everything. In fact, you don't have to do anything. I need to decide to make you my everything.
Mphatso munandipatsayi. Ena mauna ngati udolo wanga. Samadziwa kuti zonse zinachokera kwa inuyo apa pa palibe changa. Yeah, akamandikweza ndimaloza kwa inuyo kuzitengera uta kugwapo sanga. Yeah, ndichifukwa ndinasankha kumalimbikitsa anthu muzi nyimbo zomwe ndimapanga. Nde tate ndikupempha muzi ndikumbutsa. Kuti kukhala munthu woleza sikupusa. Luso lisakhale chifukwa chomazikuza. Timo zinditsutsa ndezi zindikhudza. Yeah, ndinaphunziraso kuzichepetsa ukakomedwa umazaiwala pena. Kuti lusoli ni mphatso ndinimamvetsetsa akanafuna akanawapatsa ena. Mundipatse chidziwitso ndikazindikire. Uwu ndidalitso ndisamazifire. Kuzimva ndikophweka ndione malire. Zelu ndikuzichepetsa zisatalikire. Yeah.